Ngizikama ngqobile ngiphathela amazibela uNomkhosi ngomhla ka 17 September. Kunzima guys, kungema ufikile lapha yakho uKhulekani ezocela phela ukuthi akhulekele indodana yakho sabelo ukuze ivuke. Kodwa ke uNdlovu manje waphenduka umkhulumeli wakhe uKhulekani washo ukuthi ayibo umkhulula akavumelekile nje ukusondela kwesidumbu futhi ngisho nasemfihlweni wakhe sabelo ngeke abe khona. So nje ungema akakhohlwe ngeke kuze kulunge lokho. Kanti noKhulekani ugcine isholo ngomlomo wakhe ukuthi lokhu kungaphezu kwamandla akhe yebo uyazinzima ngaleso kodwa angeke akwazi ukumfusa usabelo. Uphoxe kanjalo ke uNgema waphuma enyobozela laphaya emzini kaKhulekani. UKhulekani kuhambile wayendaweni yakhe yokukhuleka eyodabukisa nje ngoba bekade khala engakhuleki nje lokhu ekhala kuphela. Wafika kunkosikazi wakhe uNomkhosi ezomduduza. Umane wathi nje ngisacela ungishiye, ngicela ungishiye, ngifuna ukuba ngedwa, ngifuna ukukhuleka. Eyi, waphatheka kabuhlungu uNomkhosi ebona hawu phela umyeni wakhe esemgxosha kabuhlungu kanjeya. Uthe ukudlula nje amahora ambalwa waphinde wabuya uNomkhosi ezokhuluma naye uKhulekani indlela yakhe yokukhulekela. Uthe nje kusomele uxhumane nomvelasi. Wathi uKhulekani, wathi kumele uxhumane nomthembu uKhulekani. Wathi kanjani? Izandla zami zigcwele igazi. Wathi hayi bo, phela kusiwena obulela usabelo. Wathi mina, lonke leli phutha lami. Eshe khala mi uKhulekani inyembezi. Wathi uNomkhosi, lalela uKhulekani, sisempini la. Empini kuba khona abasalayo. Ngakho ke kuzomela silo kakhulu nakuqala. Wathi uKhulekani cha, ngeke kuzomela siye ke manje lento othe kumele silo kakhulu nakuqala uKhulekani. Yindaba ufuna igazi likaSabelo liphalale mahala. Kuzomela silo lusabelo. Sisenzele usabelo ke manje. Yo guys, uNomkhosi angimazi umuntu nje mina. Yazi la ucabanga khona ukuthi mhlambe khona sekufundile ke manje. Kumele kuze kube njani ukuze afunde lo girl ukuthi le nto abayenza i-wrong. Sekuze kwahamba umphefumulo womuntu stil usathi ayihlomi ihlasele. Yo guys, ngiyambonga uNomkhosi. UKhulekani bese seqala umkholwa kuNomkhosi lento ayisho ukuthi kuyona yona impela kumele bayenze ngoba ushintshe ebusweni ney'nyembezi zathukoma impela ukukhala kwaphela mase semuzi ekhuluma kanje ethi makulwelwe usabelo ke manje. Akupheli-ke lapho-ke guys. Kufike-ke usayitsheni laphaya emzini kaSphamandla nasemzini wakhe uKhulekani ezobanikeza-ke amaphepha ashoyo ukuthi kuzomele beyohlangana enkantolo ngoba phela iphume igcwele amaphephandaba yonke indaba yokudlula kukaSabelo emhlabeni anti. Futhi-ke bayabasola abantu bebandla ukuthi la bantu laba balwe nje bebanga isikhundla kwaze kwagcina sekuhamba umphefumulo ongenacala emhlabeni. Kunzima-ke guys, ngathi khona ngisho zoboshwa-ke mekunje. Hayike noMaNzimande uhambile wayentabeni efuna phela impendulo. Wonke umuntu uyakhuleka manje. Nangu noSfociya uyakhuleka ngala nangu noMaphalala. Uhamba umkhuleko phambili kazi ukukhona yini ozoqhomuka necebo lokuthi bephunyuke kulolu giba bakulona laphaya ebandleni. Asithembe kodwa impendulo izoqhamuka kungekudala. Guys, aphela lapho-ke amazibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.